Kapa Haka in the last 15 years has changed in nature.
Ka wā tu te rere o te ao Kapa Haka. Me te aha, kei te teitei ki atu tōna taumata whakātu.
Now, every Kapa Haka has the potential to take the competitions out.